Molweni. Namhlanje sizokwenza i-area ye-equilateral. Ndiyathemba uba niyakhumbula uba i-area yintoni. I-area yilaa ndawo yonke iphangaphakathi konxantathu wethu. Laa ndawo sinoyigcwalisa ngezinto noba zizinto ezinjani. Unxantathu okuthiwa yi-equilateral unamacala alinganayo. Ndizoqala ngokohlula unxantathu wethu kabini. Umgca ome ngqo komnye umgca sithi ume kwi-90 degrees. Kwi-equilateral yethu siyayazi uba zonke ii-angles zilingana no-60. Le nto ithetha uba sino-30 pha phezulu, u-60 apha ezantsi no-90 apha kweli cala. Ngoku kuba amacala ethu elingana onke, sizawuthi ngu-S. Kodwa eli cala silohlulileyo ithetha uba sino-S umohlule kabini lona. Benisanda kufunda nge-30, 60 and 90 yonxantathu. Ngoku masisebenziseni loo nto ngoba sinonxantathu ono-30, u-60 no-90. Sayazi uba icala eli lijonge u-60 lizolingana ne-square root sika-3. Umphindaphinde ngo-S phezu ko-2. Siyayazi le nto ngoba siyayazi uba unxantathu ono-30, 60 no-90 unamacala alingana no-1 square root sika-3 no-2. Ngoku sifuna ukufumana i-area. Ndiyathemba uba senimazi umthetho wokufumana i-area. U-B wethu ngu-S, ngoku sizosebenzisa u-H wonke njengobude bethu. U-H wethu uzoba si-square root sika-3, usiphindaphinde ngu-S phezu ko-2. Sizawuphela sifumana i-square root sika-3, siphindaphinde ngu-S, usonyuse ku-2 yonke loo nto phezu ko-4. Yimpendulo yethu ke ngokuleyo. Kodwa uba niyafuna ningadlala ngayo le mithetho nifake amanani nibone uba kwenzeka ntoni xa utshintshe eli nani okanye xa utshintshe eli. Kodwa thina sigqibile. Enkosini.